Ndiyanamkela. Sibuziwe ke apha ukuba ingaba lingakanani na inani lesigaba sekhulu, umzekelo wamanani esiwunikwe ngezantsi. Masizobe ke indawo apho siza kuwabeka khona lamanani ethu ngokulingana. Ngasekhohlo sibe nexabiso lamanani. Isigaba sethu sokuqala sixabisa ishumi elinesihlanu. Esesibini isigaba sixabise isithoba. Esesithathu ke isigaba sibe nexabiso elisisithathu. Isigaba sethu sesine sixabisa isine esinegative. Into ekufuneka siyazi ke apha kukuba ingaba isigaba sekhulu sixabisa inani elingakanani na, ukuze ke sizenzele lula apha nanjengesiqhelo kuza kufuneka sijonge ukuba umahluko phakathi kwala maxabiso uhamba njani na. Xa sithabatha isithoba kwishumi elinesihlanu sisishiye nesithandathu, nangokunjalo ke ukwehla ukusuka kwisithandathu kuya kwisithathu. Umahluko gxebe xa sisuka kwisithoba ukuya kwisithathu, umahluko sisithandathu. Naxa sisuka kwisithathu sisiya kwisithathu esinegative, umahluko sisithandathu. Into esiyibonayo ke apha, xa usuka kwesinye isigaba usiya kwesinye isigaba, umahluko sisithandathu. Kuba xa usuka kwisigaba sokuqala ukuya kwisigaba sesibini, uthatyathwa isithandathu. Xa usuka kwisigaba sesithathu, kuthatyathwa isithandathu siphindaphindwe kabini. Kwesesine, kuthatyathwa isithandathu siphindaphindwe kathathu. Makhe siyibhale phantsi ke le nto ndiyithethayo, sibonakalise ngokwezigaba zethu. Kwisigaba sethu sokuqala sineshumi elinesihlanu, sithabathe isithandathu esiphindaphindwe ngeqanda. Siyibhale phantsi ke siyibonakalise le nto ndiyithethayo yesigaba sethu sokuqala. Kuba sineshumi elinesihlanu, kuthatyathwe isithandathu esiphindaphindwe ngeqanda. Siphinde kwisigaba sethu sesibini sibe neshumi elinesihlanu, siphindaphinde kuthatyathwe isithandathu esiphindaphindwe kanye. Kwisigaba sethu sokuthathu sesithathu sona kuthatyathwe ishumi elinesihlanu kwaze kwathatyathwa isithandathu esiphindaphindwe kabini. Nayo masibonakalise ngokuthi sibhale phaya ezantsi kwezinye. Kwisigaba sethu sesine sona kuthatyathwe ishumi elinesihlanu kwaze kwathatyathwa isithandathu esiphindaphindwe kathathu. Xa sijonga ke apha uhlobo ezime ngayo ezi zigaba zethu, xa sikwigaba sethu sokuqala gxebe xa sikwisigaba sethu sesine, laa nto kuthiwa yi-nth term ngesamangesi iba sisigaba sethu sithabathe isinye. Loo nto ithetha ukuba sisithandathu. Kwisigaba sethu sesithathu i-nth term sisibini, kwesokuqala liqanda. Xa ke ngoku sinokuthi sifuna ixabiso kwisigaba sethu se-nth, ixabiso singalufumana ngokuthi sibe noshumi elinesihlanu sithabathe u-n, sithabathe u-1, yonke loo nto siyifake kwizibiyeli siphindaphinde ngesithandathu. Xa sifuna ke ukufumana ixabiso lesigaba sekhulu, siza kuba neshumi elinesihlanu kulaa ndawo ka-n sibeke ikhulu size sithabathe ngo 1 siphinda phinde ke ngoku ngesithandathu masibhalo lo sithathe ke ngolo ndigqibo ithetha siyifake endaweni elaqhinga silenze phaya londo isinika kuba ngaba siza kuba neshumi elinesihlanu sibe no makhulu sibe namashumi asithoba anethoba siwaphinda phinde ngesithandathu masibale ke ngoku kuba xa siphinda phinda lamashumi asithoba anesithoba ngesithandathu siza kufumana bani na xa siphinda phinda ke amashumi asithoba anethoba ngesithandathu sifumana ukuba ngaba alingana namakhulu amahlanu anamashumi asithoba nesine sifumana lo ngokuthi siphinda phinde isithoba ngesithandathu sifumane ukuba ngaba elingana namakhulu amahlanu anesine sithathe siyokubeka isihlanu phaya ngaphezulu siphinda siphinda phinde isithandathu ngesithoba sifumane ukuba ngaba ngamakhulu ngamashumi amahlanu anesine songezela esasihlanu besisibeke phaya siyo sifumane ukuba ngaba sinamakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesine amakhulu amahlanu ke lamakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesine kuyafana ke xa usithi uthabatha ishumi elinesihlanu kuwo ngokuthi uyifake kwizibiyeli wakugqiba uphindaphinde phayanga la sign ukuze ukwazi ukususa izibiyeli usheke nokuba uno unalamashumi amahlanu anamashumi asithoba anesine anegative uphinde ube neshumi elinesihlanu esipositive xa udibanisa ke isishumi esinesihlanu esipositive phaya kulamakhulu amahlanu anamashumi asithoba anesine anegative uye usheke nokuba unamakhulu amahlanu anamashumi asixhenxe anethoba londo ithethe ukuba uyifumene ke ngokwimpendulo yakho kuba ngaba isigaba sekhulu silingana namakhulu amahlanu anamashumi asixhenxe anethoba ube uyifumene ke ngokwimpendulo yakho.